Sangwe ikaze nshuti munywanyi wacu ubana natwe mu biganiro n'amakuru bya misi yose tuba turiko turagushikiriza ndabasuhuje mwese abadukurikirana muri rya nino mu gihugu cy'u Burundi abadukurikirana muri mu karere k'ibiyaga binini abadukurikirana muri mu makungu ya kure mwese ndabifurije kugira ibihe byiza Nkibisanzwe rero uyu ni umwanya w'amakuru amakuru twatohoreza abari ko aravugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'amakuru yatangajwe mu bimenyesha makuru bitandukanye no kumbuga ngurukana bumenyi urasabwa rero gufyonda kuri sabone kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi ube mu ba mbere bashikirwa nabyo Kuri uyu wa kane uheze isaha 10:30 zuzuye neza mu kadomo inkuba idasanzwe yakubise yahuranya abantu batandatu bahita bitaba imana abandi batandatu barakomereka bikabije Iri bara ryaguye rikaba ryabereye ku mutumba na zone Nyagatovu muri komine ya Tangara intara ya Ngozi uko umuyobozi w'igipolisi muri iyo ntara yabimenyesheje mu makuru inzego z'umutekano ndetse n'abategetsi batangaje muri icyo gitondo bavuze ko bamaze kumenya ko abantu batandatu bamaze guhitanwa n'iyo nkuba ndetse ko bari bugamye mu mazu atandukanye ko inkuba yagiye ibakubita buri wese ukwe Bakaba batangaza rero ko abakomeretse bamaze kugezwa ku ivuriro bakihanganisha imiryango yose yabuze. Tukiri mu ntara ya Ngozi nyuma yuko abo ngabo bakubiswe n'inkuba bitabye Imana uyu munsi mu gatondo nibwo hatoraguwe ikiziga cy'umugabo wari umwigisha ku ishuri shingiro rya Mivo akaba ari muri karitsiye ya Gisagara ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Uyu munsi rero mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu nibwo bamutoraguye aho bamusanze arambaraye hafi naho inzu yiwe iri ugereranyije akaba yari ari hafi muri metero 900 uturutse aho inzu ye iri Amakuru yatanzwe n'abategetsi b'inzego z'umutekano muri komine avuga ko uyu mugabo yahamagawe ariwe mu rugo n'ijoro asohoka agiye kwitaba abiwe mu rugo ntibongera kumubona. Bucumi Marte arongoye iyi komine ya Ngozi yavuze ko bari gukorana n'inzego z'igipolisi ko batangiye gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane abamugandahuye ndetse n'icyo bamuhoye. Mu makuru arabana n'amagara y'abantu umuryango mpuzamakungu ushinzwe kwita ku magara y'abantu OMS ukaba wari watangaje ko ibihugu bigomba kwitondera ubwandu bushya bw'icyorezo cya coronavirus ubu bwandu bukaba bwari bwayogoje bwagaragaye cyane mu gihugu cy'Ubuhinde Mu minsi yashize rero nibwo ubu bwandu nyuma yo kugaragara mu Buhinde bwari bwagaragaye mu gihugu cya Nigeria no mu gihugu cy'Ubwongereza na Afrika y'Epfo. Nyuma y'ibihugu rero byari byagaragayemo ubwandu bushya bw'icyorezo cya COVID-19, ubu bwandu bukaba bwamaze no kugera mu karere k'ibiyaga binini. Igihugu cya Uganda kikaba cyaratangaje ko ubu bwandu bugaragara mu gihugu cy'Ubuhinde nabwo bwamaze kwinjira mu gihugu cya Uganda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu cya Uganda gishinzwe kurwanya indwara zandura Dr. Pantiano Kareb akaba yatangaje ko muri iki gihugu hamaze kugaragara umuntu umwe gusa ufite ubu bwandu akaba ari kuvurirwa mu bitaro bikuru by'igihugu cya Uganda yavuze ko bakeka ko uyu muntu ashobora kuba yarakoze ingendo mu bihugu by'ibibanyi bya Uganda bigaragaza ko ubu bwandu bushya bwa COVID-19 bushobora kuba bwarakwiragiye hose mu karere k'ibiyaga binini OMS iragabisha ibihugu byagaragayemo ubu bwandu bushya bwa COVID-19 gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kuko ubu bwandu bushya bufite ubukana kurusha ubusanzwe kandi bugahitana amagara y'abantu byihuse
Amahoro iwacu amahoro iwanyu mwibagire kuvyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mucamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi wa gatatu ikigo GitHub cyaratunganije ikiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro ku bana babigeme bari ku ntebe y'ishure biga ibijanye n'ubuhinga bwa none hamwe n'abahejeje amashure mu ivyo bisata ndetse basanzwe babikoramwo mu ntumbero yo gukaburira abandi bigeme kugira bashobore gukurikirana ibisata bijanye n'ubuhinga bwa none. Bakaba baraganiriye ku ntambamyi nyinshi zibuza umwana w'umwigeme gukurikirana ibisata bijanye n'ubuhinga bwa none. Kuri uyu wa kane umushingwamanza Maître Joachim Sakubu yarasohotse ibohero nyuma yaho yari yahagaritswe yagirijwe kuba agomba kubakana n'ugira kabiri mu gihe hari uwundi bari basanzwe babana. Yagize etat civil inshuro zibiri kuko mushasha aramaze kwandikiranwa nawe nyene imbere y'amategeko kandi banafitaniye n'abana. Umuryango w'umukenyezi azwi n'amategeko bo barumiwe bumvise yuko yarekuwe ahubwo bagasaba ko ubutungane bomuhana hakurikije amategeko. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rijanye no kugwanya ikoreshwa ry'ubumwanya mu Burundi rivuga ko abajeje kunywera ibinyobwa bitekegwa mu macupa ya plastike ko bosubiza amacupa iyo baba baguriye ibinyobwa. Mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu bihereza ivyo binyobwa ngo bata ayo macupa mu bibanza vyo gutamwiyarara mu gihe abandi bapfa aho babutereye. Bamwe mu baranguza ibinyobwa bitekegwa mu macupa ya plastike amenyesha ko bategekanije ikibanza abaguzi batamwo ubwo bucupa mu gihe bahejeje kwihereza ibinyobwa. Kuri uyu wa kane umugambwe CNDD-FDD waratunganije amasengesho nk'uko vyama biba iminsi yose ya kane ya nyuma yo mu kwezi. Ayo masengesho akaba yitabiriwe n'abategetsi harimwo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, abakuru b'inama nkenguzamateka na nshingamateka n'abandi benshi. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Everiano Ndikuriyo mu ijambo yavuze yahamagariye abagumyabanga hamwe n'abarundi bose gukundana no gusabikanya muri bike bafise. Kuri uyu wa kane igenekerezo 2029 ndamukiza ku muhingamo abantu batandatu barapfuye bakubiswe n'inkuba abandi batandatu barakomereka. Aho ni ku mutumba na zone Nyagatovu muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi. Ni mu gihe bari bugamye imvura ku isoko yo ku mutumba Nyagatovu abo bakomeretse baciye banyarukanwa ku ivuriro ryahe Nyagatovu. Mu ntara ya Gitega abanyeshure batatu babiri bo ku ishure Lycée Saint Sacré-Cœur d'Oyoba n'uwundi ku Lycée de la Paix Magarama baraye birukanywe burundu bagirijwe kwiba ibibazo babifashijwemwo n'umwe mu bategetsi bo mu biro vy'indero vya komine Gitega. Uwo nawe akaba yamaze gufatirwa ingingo. Ivyo bikaba vyatumye bimwe mu bibazo by'igice cya kabiri bisubirwamo. Ivyo abigisha bavuga ko bibuza kubandanya neza urutonde rw'ivyigwa kuko gushika kuri uyu wa kane bari bakiriko barasubiramo ibibazo by'igice cya kabiri. Dutandukire amakuru y'inkino. Turabire hamwe uko byari byifashe ku ndwi ya 27 y'ihiganwa rya Primus League Burundi. Aho ku munsi w'ejo igenekezo ya 2029 ndamukiza habaye inkino zitanu. Burundi Sport Dynamique yaratsinzwe kimwe ku busa na Kayanza United na Bujumbura City yaranganyije na Royal FC kimwe ku kindi. Message Ngozi yaranganije na Rukinzo FC kimwe ku kindi umamuru itsinda bibiri ku busa Olympic Star Musonga TFC yaranganije bibiri ku bindi na Les Elephants FC kuri kaminuza y'u Burundi hari hafashwe ingingo ko umunyeshure ahiga abwirizwa kwitwaza impapuro 10 kugira atunganirizwe dossier académique bivuye ku bukene budasanzwe bw'impapuro muri iyo kaminuza uyu munsi Jean-Baptiste Ngomirakiza asanzwe ari doyen yasohoye itangazo amenyesha ko impapuro zabonetse akaba yasavye n'abaserukira abandi kuja gutora izari zimaze gutangwa kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 2008 ndamukiza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano ubuserukira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi UNHCR aho waserukira iryo shyirahamwe yemeye ko ishyirahamwe arongoye rigiye kubandanya rishigikira u Burundi mu bikorwa byo gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu bindi bihugu kandi ngo yanezerejwe cyane n'ukungene abarundi bari hanze bariko baritabira akamo batewe ko gutahuka mu gihugu cabibarutse kuri uyu wa kane genekerezo rya 2009 ndamukiza umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yahaye umubonano userukira Misiri mu gihugu c'u Burundi Yasser El Atawi mu byo bayaze hariho gufashanya mu bijanye n'indero uburimyi n'imico ndetse no gukuraho visa ku bakoresha passeport diplomatique na passeport de service hagati y'ibihugu bibiri kandi igihugu cya Misiri ngo kizotanga abaganga n'ibikoresho mu kugwanya COVID-19
ah umushiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi aheje guha umubonano userukira igihugu cya Misiri hano mu Burundi akaba yitwa Yasser Sahe Mahamud El Atawi nkuko mubizi rero igihugu cya Misiri n'igihugu cy'u Burundi ni bihugu bifitaniye imigenderanire myiza cyane ibihugu bigenzi ibihugu bifashanya mu bitari bike mbere uko gufashanya n'ubwo bucuti bukaba bumaze igihe kuko bwavutse mu 1973 ivyo bihugu rero ko ari bibiri Burundi na Misiri bifashanya muri byinshi ahatwo bamenyesha igihugu cya Misiri gifasha u Burundi mu bisata bitandukanye aha twovuga nk'indero amagara y'abantu uburimyi guhanahana amakuru no mu by'umutekano igihugu cya Misiri kiraronsa ubumenyi abanyeshuri b'abarundi eka mbere n'abakozi ba leta bipfuza kunonosora bakaba hari abatari bake bamaze kuronka ubuhinga n'ubumenyi muri ico gihugu ca Misiri muraze kandi ko igihugu ca Misiri n'igihugu c'u Burundi bifise n'ikindi kidasanzwe kibihuza twovuga rwaruzinire muzi yuko ruva mu gihugu c'u Burundi maze rugaheza rugasesera mu gihugu ca Misiri abategetsi rero babiri bayaze baravugana ivyerekeye iyo migenderanire isanzwe hagati y'u Burundi n'igihugu ca Misiri aho mbere nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yashimye cyane arabicisha kuri uwo muserukizi w'igihugu cya Misiri no mu Burundi ko icyo gihugu camye kiri hafi y'u Burundi kandi uko kibandanya kiri hafi kuko biranibonekeza mu byo ibyo bihugu bibiri bifashanya aha rero nyakubahwa waserukira igihugu cya Misiri hano mu Burundi yasubiye aremera yuko bagiye gukomeza gufashanya hagati y'u Burundi n'icyo gihugu aserukira hano mu Burundi mbere bakaba bagiye gukomeza cyane mu byo gufashanya mu byerekeye indero amagara y'abantu uburimyi guhanahana amakuru imico nakaranga banavuzekanye kandi yuko bagihagiye kuba umugambi wo kuraho kimwe bita visa ku barundi canke abanyamisiri bafise za mpapuro z'inzira bita diplomatique canke impapuro z'inzira z'akazi kugira ngo abo bantu bashobore kugenderanira atagusabwa za mpapuro atagusabwa bimwe bita amaviza mu gusozera nyakubahwa userukira igihugu ca Misiri hano mu Burundi yamenyeshe ko agibagiye kubandanya bafasha u Burundi cyane cyane muri cha gikogwa kidasanzwe cyo kugwanya ikiza coronavirus aho yemeye ko agibagiye guha ibikoresho hamwe n'abaganga kugira ngo bashobore gufasha muri urwo rugamba kugwanya ico kiza
ku itangazo ryasohowe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ku bijanye no guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukozi uzohimbazwa ku igenekerezo rya mbere Rusama umwaka wa 2021 ntawuzokwinjirana telefone ngendanwa canke udusakoshi twabafasoni mu gatutu naho nyene nta kujana udushakoshi ngendanwa umukozi wese ategerezwa kuzokwambara umwambaro w'akazi ivyo birori bikazobera ku kibuga citiriwe intwari kuri uyu wa kane umushikiranganji w'inyubako ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro yashikirije ivyo umushikiranganji arongoye bwaranguye mu gice cya gatatu cy'umwaka wa 2020 ushira w'2021 Deogracias sanganye umwami yashikirije ko leta y'u Burundi igiye gusanura amabarabara nka yose yononekaye kuva mu mwaka uza kubera ko yarongereje uburyo muri ico gisata buva ku mafaranga y'imiliyaridi 8 buja ku miliyaridi 28 mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka uza w'2021 bishira w'2022 kandi ngo mu ntumbero yo kugwanya umwanda utegwa n'ibisigarira by'imiduga itagikora ngo bagiye gushikiriza ivyo bisigarira igisata cha Uber kibigurishe hama bizoheze bihingurwemo ibindi bikoresho buramatari w'intara ya Gitega Venant Manirambona ahamagarira abanyagihugu bo mu ntara arongoye gufasha abajeje intwaro kubahiriza ibiciro vya leta mu kwibamenyesha hakiri kare igihe cyose babonye abadandaza badugije ibiciro bitari mu mategeko na cyane cyane muri iki gihe ibonekeza iduzwa ry'ibiciro ku isukari no ku kinyobwa cya Amstel. Emi Chishahayo buramatari w'intara ya Kayanza yaraye asavye ba musitanteri barongoye amakomine agize iyo ntara kwitwararika kutegekaniriza kazoza abakozi b'amakomine hamwe no kubarihira ubwishingizi bwo kwivuza nk'uko bitegekanijwe mu buryo amakomine akoresha mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi Katie Tenga haravugwa ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi aho icupa rya Amstel igugwa amafaranga 2,200 aho ribonetse mu gihe ifanta ibonetse igugwa amafaranga 1,000 impamvu ngo nuko ivyo binyobwa bitakiboneka ku rugero rusabwa kandi aho babirangurira ngo barabizimba ko iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu murakoze.